Member of the National Parliament deployed in Matatiya Ilezo Lamlinzana has promised that the issue of home affairs in this town will be resolved within a space of 6 months. Linzana was speaking in an interview with the Informer newspaper on Tuesday after a meeting with stakeholders about the bird service rendered by home affairs to the people of this area. This comes after the Informer newspaper on its YouTube channel exposed the unpleasant conditions people are subjected to when visiting the office.
Kuzo zonke ezi zinto besithetha ngazo ndiyafuna ukuthi noko akunawude kube zinyanga ezintandathu umcimbi we-Department of Home Affairs kwakunye nabantu basematatiyela ungasombululekanga. Le nto ke dala ndiyolule ndithi isenokuba zinyanga ezine, isenokuba zinyanga ezintlanu, isenokuba zinyanga ezintandathu. Yinto yobana uyayazi ke nawe imozulu yasematatiyela. Mhlawumbe singathi sijonge iinyanga ezintandathu kuwe ikhephu libazise yonke le process, sizibhaqe sidlula kwezaa nyanga ezintandathu. But kona asingethandi into yobana sigqithe kwiinyanga ezintandathu lo mcimbi ungasonjululwanga.
Mlenzana said the meeting with the stakeholders had a good outcome as the municipality has found a place which can be used temporarily. He could not mention the name of the place, saying the municipality need to take a decision and refurbish the building meanwhile.
Siyile ukusijonga space kodwa sifuna ukuhlonipha lento kuthiwa zi internal processes zakwa masipala. Kuloko ngokwangoku singafuni ngokungxama ngokusidalula into yokokubana esindawoni yi-building enjani le. Sifuna once igqibe i-internal process kamasipala esinethemba nayo lokobana izawukhawuleza kuba zonke ezi zinto singxamele into yobana zikhawuleze. Sawubuyela kuni ke ngoku sizothi umasipala unqwanile nantsiya indawo esivene ngayo.
In an effort to reduce the long queues and increase efficiency in assisting clients, Municipality Speaker is communicating with ward councillors on a WhatsApp group on which days members of the community can visit the office. Few people in the queue today seems to be the evidence of those efforts. Please remember to wash hands with soap, wear a mask, or better yet, stay at home. Reporting for The Informer Online, I'm Kaya Gazi Chabilin.